Khonzeni Yehova nivuya. Zani phambi kwakhe nimemelela. Yazini kuba Yehova nguThixo yena wasenza yena sisithi singabantu bakhe nezimvu ezaluswa nguye. Ngenani emasangweni akhe nibulela ezintendelezweni zakhe nidumisa. Bulelani kuye nibonge igama lakhe ngokuba uYehova ulungile yena inceba yakhe ingunaphakade. Unyaniseka kwakhe kwizizukulwana ngezizukulwana. Hamente entle yalapha ekhaya. Asindululele nkonzo yethu yanamhlanje ngokuvuma kanye sonke kumaculo ethu asekhaya 272. Umhla weSabatha Nkosi sibuye sawubona. Indlu yakho yokungcwele sibuye sayingena. Ngena nokungena kwethu sibuvu bukho bakho zithi inhliziyo zethu zamkele izwi lakho. Bakho ongabanikanga lentsikelelo yakho. Bakho abayimilwelwe abangekhoyo apha. Bona izicaka zakho zikhuthaze zonke zize ziwathethe namhla amazwi akho onke. Xothi ingcinge ngendawo ingasixakanisi nenkumbulo ngendawo ingasiphazamisi ithi vesi yokugqibela. Siqondise iintswelo zethu ukuze sizibike sibonise ukona kwethu nobutyhakala bethu 272.
Yes, Lord.